re boetse re atamela tlhone ya gago re letse jalo ka re letse re kopa o phediswa go maatlafatsa go godiswa le go phamiswa ko wena ka lebaka la kereste ya boyang gaufinyane amen. Beetroot juice merogo ena e megobetswana e na le maatla gagolo go maatlafatsa di-kidney. Beetroot ga e theole fela blood pressure empa e thusang le bokodi e thusa le bokoding ba diphio di-kidney ntle le potassium e fana gape le ka iron le ka magnesium le ka manganesium le ka sodium le zinc le copper le selenium gape e thusa le mafung a kang cancer go tlatswa cancer mmeleng ya rona morana a re thuse ga ore re ja merogo ena e le jalo ka ga e le jalo go tswa tshimong ya Eden e na le maatla e na le di-benefits tse fetang ga re se re ile ra e pheya ga e tshela mafura ga e tshela dintho tsena kaofela morana a re thuse maranata.